I raro i ngā mahi a Nāhinara ki te tāmi ngā kēnge, ka herea pea ngā mema kēnge ki te mau pani kanohi hei huna i ngā kirituhi kēnge, ka nā huitea anō pea wā rātau pai pā hopori. Engari e ai ki tētahi kaitohu ahurea Māori. Ka iti noa ngā huaue nei whakaritenga hei tāmi ngā mahi hara a ngā kēnge. Ka mutu kai ngā hapori Māori tonu ō rātau ake rongoā. Kai e tini Molyneux na whakamārama.
E harai ei te minita perihimanai tēnei wā, engari kua puta he wero ki ngā kēnge.
He momo kaikiri tērā ahutana kia, me te kūwaretanga.
Ki te kore ea te whakakāhore tohu kēnge, me pani ngā kirituhi ki te peita kanohi.
He taonga te tā moko kia tata, ā kauwai nei, ā mataora nei, he taonga. Te wāhana ki ngā kēnge, ka tika rātau i ētahi wāhana. E mau swastika nei, e mau kuri nei, wera mumua, e mau ringakaha nei.
I hope they got that Finn Lizzie and all those makeup ready to place onto themselves because, you know, they've bit the bullet.
It's unrealistic, I think they're dreaming, to be honest.
Tāpiri asa ki tērā ka āhei te ture ki te paraketu i ngā waka, ngā kāinga kore wārena i runga i te pōhehe.
Kei roto nā kēnge e mau ana te taonga. E mau ana te taonga ki te hopu, te wairua o te ao Māori.
He whakaaro i aro mai i te whakakitenga i te tangihanga o Stephen Taiatini, prehiteni o ngā mangaru i te taonga o Pōtiki ki te Waiariki, me te āhua whakararu i te taone me te hapori.
Ko tāku i kite kāre te tēni kāwana e tino kōrero, whakaputa te kōrero. Kia nai tata, me pērā te tuatahi, ka kite rātau he huara.
Me pēhai tau ai te rangi Māria ki te kuhu pokonoa ki te tangi, i tētahi me makeenge.
Ka mate rātau te whakatinana i ērā o ngā kōrero i aene. Ko te rari o tērā, kā re tino rata, kia mata, te ao Māori, nā reira. Ko tāku noe, te rongoa noe, me haramai te kōrero kia mātou te tuatai. Kei kuni mātou, kāre mātou e haere.
I nā te rereke o te āhua o te marae ki te kāinga noho.
You know, you've got to talk your walk. Now it's come to the time for them to walk their talk. They're trying to figure out an escape goat.
E hara koe te utu mō nā raru katoa, engari ki te whai tikanga, te kēnge wero i te kēnge. Tikanga marae ko te hāpai a iwi i a rātai tikanga, kore mau pāti i runga i te marae. Ki tērā o nā tikanga Pākehā. Tini Molyneux, te ao marama.